2018, and I'm with two lovely gentlemen right here. Linjani usuku lenu njengamanje?
Ah, avele umnandi usuku makakhulukazi masihlanganise abazali nemndeni, abantu abafaka amandla amaningi kakhulu ukuthi lolu suku libe impumelelo. Uhle usuku luba luhle kakhulu
ntokazi. Oh, sibonge, sibonge. Ngikubone ugiya. Yini ubungenwe yini? Yini lati ngene yakwenza ugiye kangaka?
Cha, uma sesikhuluma iqiniso dadewethu, mina kade vele ngifunda umusic, i-African music and dance. Lento yesintu into ekade wasasephila. Ngakho ke namhlanje ngithanga ngizomela abafowethu abazulu. Kumele ngokukhombisa ukuthi amabhenca nawo cha ayagraduate. Asigcini ngokuthi sifike la ema university kuphele kanjalo. Kahle kahle lento yesintu nje into etrendayo uyayibona le ndaba siqhaje singamazulu yiloko esikukhumbisayo lokho namhlanje.
Yebo. Love yourself, love your culture. Ungathini kumuntu ohleli lapha ekhaya oyibhinca naye kodwa ofisayo ugraduate kodwa nalokho ukuthi hey hlehle amabhinca aneyinkinga kancane, just give some words of inspiration nje ukuthi ungathini kena.
Inkulu le ndaba oyivusayo ntokazi, kodwa ke ngithi mina umuntu akutebaluleke kakhulu ukuzazi yena. Zazi wena ulapha ukuthi wena ubani. Uma uzozazi wena ubani bese uyakubamba lokho kuba okwakho. Akukho okuzokuphazamisa. Ugraduate khona kuwumcimbi omkhulu osuke ubungazi ukuthi usuphumelele ezifundweni zakho. Kodwa wena kuhlala kulokho yikho bese ungabusajika. Injalo indaba.
Injalo indaba. Just know yourself and be authentic and be true to your fundamental self. Ungathini ke nje kubhuti wakho omncane, sisakho omncane, umtshele ukuthi what inspired you to be here naye ayibambe lo inspiration leya inspirisha wena njengoba ula namhlanje usenzela nje.
Uyazi umfowethu la umgazi uke wakhuluma iphuzu elibalulekile wathi ukuzazi ukuthi uqhamukaphi. Uyabona mina ngithema ngibuka i-background asekhaya, ngazibuka ukuthi ekhaya akekho umuntu owagraduate, akekho umuntu owathola umatric. Kahle kahle lo mlando olundela ukuthi uqophe uba akekho omunye ozoqopha ngaphambi kwami. So laba beze emva kwami angisabalindele bona bazograduate abathole i-degree. Ndothi umuntu adluleya ku masters ku PhD lapha ethini singesiye khona obese sibheke emsebenzini emakhaya basibhekile uyabo, ayikho into eqe edlula le ukuthi qina ndoda ababheke wena ekhaya
lapha ejazz nelibomfu siyaphakathi noko sizobambeka ngoba phela kusamele sithi ukubamba isinkwa wabona sifake ekhaya kodwa siyaqhubeka indlela isayinto saphambili.
Okay, kunjalo ngicela ukunibeka on the edge kancane. Ngicela umuntu nomuntu azithakazelela azisho ukuthi ubani. Zisho insizwa, ayisho insizwa izwayo. Njengensizwa yomzula ukuzisho.
Yabona ke phela mina ngumula sogaxisa ubuhle kuphuthini ogaxisa ubuhle obungalingana ngomntambo sibalingana nomama usomachalelo wachalela ifiyonse dududu kwanyanyiso kalayo usomnyama ngenkani osefikele bapho yele bhoni lalela ngihamba no dark bhoni kulezi insuku bayahlupha labantu uma fika emva komdlalo maqeda qonye uthi usoyiqonywa ba usoyobuza abanye ke nawe sengiqedile.
Hawu ngisho ukayiqedanga inkosi ayiqedwa, cala uzisho mfowethu bapho mama balilize bo.
Cha, inkinga ukuthi inkosi naye la uyena umuntu ongeke azaqedwe. Shuthi lo phambi kwenu umfana oyinono kakhulu. Umfana kabiyela umgazi nje kaxhoko usembathe amaqhango ubaba ozala ubaba ongizalayo okuyena o shelele bhaqa inhliziyo kanyoko umnaye uma deve golide khona la hayi ungaboni njengamanje ngoba esamnyama ayigolide ayiqedwa ke inkosi undaba ezitha
lo. Hayi ngiyabonga ukuthi bebeyithakazelela bebengangishele ngoba ngabe sengididekile ukuthi ngiqome phi. Sibonge kakhulu, you were loved at UKZN graduation 2018. Peace out.